Molweni, ndiyanamkela ke kulo mboniso ulandelayo. Igama lam ndinguzikhona. Namhlanje ndifuna ke sithethe ngokuba zivelaphi ezi zinto ke ngoku sizibiza ngoba zii-graph, imigca manani ivelaphi apha ezibalweni. Lo mntu ke umbona apha embonweni wayeyingcali kwezibalo, uRené Descartes. Yena ke wazalwa phaa kula nyaka ka-1596, waze ke wasweleka ngonyaka ka-1650. Wasweleka ke esemncinci ke yena ke le ngcali ke iyaziwa emhlabeni wonke, inezicatshulwa ezithile ezaziwayo. Isicatshulwa esaziwa kakhulu sesi sithi sesokuqala ndisibeke phaa eqaleni esithi ndiyacinga ngoko ndindim. Sisicatshulwa ke siyathandwa kodwa ke mna ndicinga uba asosicatshulwa sicacileyo kakhulu. Nasi ke esinye silandelayo endisithanda kakhulu endithi ndakusijonga ndibone ukuba esi sicatshulwa siyathetha kakhulu ngezibalo, siyacacisa kakhulu ukuba izibalo ezi zizinto ezivelaphi kwaye zenzelwe ntoni, zenzelwe ukuba zincede thina apha ebomini. Sifundeka ngohlobo ka ezi zicatshulwa. Sithi kufuneka uqhubekeke uzama. Kufuneka uqhubeke uzama. Ndenza zonke impazamo ezazenziwa kodwa ndandiqhubekeka ndizama. Ndiyasithanda kakhulu mna esi sicatshulwa ukuba siyacacisa into ezininzi kwalapha ebomini okokuba ezinzululwazi yayingabantu abafana nathi, yayingabantu nabo ababezizamela izinto kodwa ngokuzama kwabo sibona sinezinto ezifana ne-algebra, ngoku sinezinto ezizibalo. Ngoko ke iyaziwa kakhulu ke le ngcali, nguye umntu oweza nale ngcinga yokuba kudityaniswe imigca manani emibini kuphume into ekuthiwa igrafu, kuze ke ngoku kubonakaliswe equation. Algebra siyayazi mos ukuba i-algebra yi-equations, sithethile ngoonobumbe sibasebenzisayo oonxa no-y. Masithi ke usinale equation ethi u-y uyalingana no-2x sisuse u-1. Le equation i-algebra, ngoko ke yena ke ngokwingcinga waza nayo uRené wathi masiyithathe le nto siyenze umzobo, siyibonakalise njengendlela ezotyiweyo. Njengoba siyazi by algebra equations sibonakalisa ubudlelwane, ubudlelwane masibuthathe sibuzobe sibubone ikubone. So ke ngoku ndizawuthi ke ngoku ndinibonise ngokuba wayenza njani le nto uRené. Sizawuthi ke ngoku apha ngaselef sibeke u-x sibeke u-y nakwela cala sizobe umgca wethu phakathi ukuze sohlule. Ngoko ke into ewayenzayo wathi ke ngoku endaweni ka-x wabeka neliphi na inani, so waqala ke ngoku ku--2. Endaweni ka--2 basibeka emeka x basibeka u--2. Sizawufumana u-2-2 -1 ebeke ngoku lowo ngu--5. Ukuba sibeka u--1 endaweni ka-x sizafumana u-2-1-1 itsho ibe ngu--3. Ukuba sibeka i-0-0 endaweni ka-x sizafumana u-2 aphindaphindwe ka-0 sitsho sisuse u-1 kushiyeke u--1. Ukuba sithatha u-1 simbeke endaweni ka-x siza kuba no-2 ophindaphinde kanye izawuba ngu-2 sisuse u-1 kushiyeke u-1. Ukuba sithatha u-2 simbeke endaweni ka-x sizawuthi 2 uphindaphindwe kabini ufoke lowo sisuse u-1 kushiyeke u-3. Into endiyenzayo ngoku njengoba ubona ndisenza le nto nje, ndifuna ke ngoku ukubona ubudlelwane phakathi ko-x no-y. Ngoku ukuze sibubone ke ngoku, ukuze sizobe le nto, kufuneka siqambe nje amanani. La manani ndiwabeka phayana endaweni ka-x ngamanani nje endiwaqambe. Ndingabeka ishumi, ndingabeka 20, ndingabeka naliphi na inani endilicingileyo koko ndibeke nje amanani aphantsi anjengesibini nesinye nesithathu ukuze sisebenze namanani amancinci ukuze ndikwazi ukuyicacisa kakuhle le nto. Ngoku ndifuna uqonde ukuba la manani ndiwakhethile angomanani atheni, ndingakhetha naliphi na inani ukuze ndilibeke endaweni ka-x ukuze ndibone ke ngoku ukuba xa u-x elinani elithile u-y uzawuba yintoni na. Ngoko ndiqikelela ubudlelwane phakathi ko-y no-x. Ngoko ndizathi ke xa sendifumene ke ngoku ubudlelwane, ngoko ke la manani ndiwafumanayo ngamanani achaza ubudlelwane phakathi ko-y no-x. Ndizotsho ke ngoku ndenze imigca manani emibini ukuze ke ngoku ndizobe ke ngoku obu budlelwane sikwazi ukububona. Ngoba into engqaka phezibalweni xa sijonga amanani kakhulu siye ke ngoku singabuboni obu budlelwane apha emanani, kodwa uba siyayizoba le nto siyibeke emigceni minani kulapho sikwaziyo ukubona kakuhle kwaye ivela kakuhle le nto uba ubudlelwane buyintoni na. Ndiyathemba ukuba usalandela ukuba senza ntoni na. Andifuni ukuze uba ungayiqondi le nto kuba ibalulekile kakhulu le nto iyazana le ncane uRené, kuba kaloku siyayazi abantu abaninzi izibalo abakwazi uziqonda. Ngoko ke ngoku xa kukho indlela yokuba ukwazi ukuzibona, ukwazi ubona ubudlelwane, ukwazi ubona uba abanobumba be-alphabet badibana njani na, iba ntle kakhulu le nto kwaye iyakhawuleza ukuqondakala. Le nto ke iyeza noRené wathatha i-algebra wayidibanisa nento ekuthiwa i-geometry. I-geometry ke apha ezibalweni yinto esebenza ngongxantathu nesekile, ngoku ke isebenza ngezinto zozoba. So yena wathatha izinto zimbini apha ezibalweni wazidibanisa ukuze akwazi ukuba akwazi ukuyicacisa into xa ukwazi ukucacisa ubudlelwane phakathi kwezinto. Masizobe ke ngoku imigcana manani wethu. So ke ngoku sawusoba umgca manani oya ezantsi siphinde sizobe omnye umgca oya ecaleni. Sitsho ke ngoku lo mgca uhlayo sizambiza ngoba ngumgca u-y, lo mgca ke ngoku uya ecaleni ngumgca ka-x. Ndifuna uyazi uba akunyanzelekanga uba sithi lo ngungu-y lo ngungu-x, noba ungathi lo sithe lo uhlayo ngu-x uthi lo yecaleni ngu-y, akho nto itheni ngaloo nto. Into nayo nje yindlela uRené owayenze ngayo, so nathi ke ngoku senza ngaloo ndlela, kodwa akunyanzelekanga siyenze ngaloo ndlela. Into endifuna uqonde ukuba apha ezibalweni ungayenza nangeyiphi na indlela into, izibalo zakho ungazibala nangayiphi na indlela, ungazibonisana kanjani na. Kodwa into efunekayo kukuba uhambe ngalaa mithetho ibekiweyo kwi-algebra okanye kwi-geometry okanye ebeyayibekiwe yiloo ngcali leyo eyaza naloo mbono. Kodwa izibalo ziyakwazi ukuba zikuvumele ukuba into uyibale ngendlela le wena uyiva ngayo. Into efuneka uyazile qha wena yilaa mithetho iphayana leyazana laa ngcali. Sizawuthi ke ngoku sibeke amanani apha kulo mgcamnanani ka-x. Sizawuqala ngo-negative 3 apha ngasekhohlo, sithi negative 2, negative 1, sibe no-0 phakathi, sibe no-positive 1 ngase-right, positive 2, positive 3. La manani akunyanzelekanga uba siqale ku-3. Singaqala nakubani na, koko ndifuna siqale ngala manani aphantsi kuba kaloku sikhumbula sisaqala apha sisafuna ukuba le nto siyiqonde sicaciselane kakuhle. Ngoko asinokwazi uvele siqale ngamashumi alishumi u-100, kodwa asikayazi sisazama uyiqala le nto. Ngoko ndifuna sibe sisebenza ngamanani amancinci okwangoku. Masithi ke sibeke amanani nalapha kulo mgcamanani uhlayo luka-y. Sawubeka u-3, u-2, u-1 phaa ngentla, apha ngezantsi ke ngoku sibeke u-negative 3 no-negative 2 no-negative 1. Nezi zinto ke zika-negative no-positive kwazona kunyanzelekanga uba sizibeke kwicala elithile, noba ungazibeka kweliphi icala na, qha kufuneka uzibeke ngendlela eqondakalayo nebonakalayo nehambelanayo. Nantso qha into ebalulekileyo. Sizawuthi ke ngoku njengoba ke ngoku sesikwazile ke ngoku ukuzoba sithathe ke ngoku obo budlelwane besibufumene sizobubonakalisa apho kule migca manani. Besithe xa sifake u-minus 2 safumana u-minus 5 njengempendulo yethu. Ngoko ke sizawuya phaa sawujonga ku-minus 2 siyojonga ke ngoku no-5 ezantsi sibeke ichaphaza phakathi kwala minus 2 no-5 kuba kaloku ubonakaliswa ubudlelwane ela chaphaza lithetha ukuba phakathi ko-negative 2 no-negative 5 kukho ubudlelwane obuphaa kulaa ndawo. Ngoko ke yile nto ke ngoku sizawuyenza, sizawuthi ke ngoku ekugqibeni kwethu sizobe umgca, lo mgca uzawubonakalisa ke ngoku ubudlelwane. Masithi ke ngoku sibeke uphawu ezantsi kochaphaza lethu ukuba negative 2, sibeke ke ikhoma sithi negative 5. Kaloku kubalulekile ukuba sibeke uphawu ukuze siyazi uba eli chaphaza limele ntoni nani. Nomntu xa ikubuza uba eli chaphaza limele ntoni, funeka ukwazi ucacisa ukuba eli chaphaza limele ubudlelwane phakathi ko-y no-x. Eli chaphaza limele ukuba xa u-x engu-negative 2, u-y ungu-negative 5. So ke ngoku ibalulekile laa nto uba uyazi uba imele ntoni ichaphaza. Masiphinde sijonge xa u-x ebe ngu-negative 1, u-y uye wangu-negative 3. Phinde ke ngoku ujonge uye phaa kumzobo wakho, ujonge negative 1 uye ku-negative 3, ubeke ichaphaza. Ungalibali ubeka uphawu uba eli chaphaza limele ntoni. Phinde ke ngoku ujonge elandelayo, xa engu-0 u-x, u-y ngu-negative 1. Sizaya ku-0 singqamanise no-negative 1, sibeke ichaphaza, sibeke nophawu. Siphinde sijonge xa u-x engu-1, u-y ngu-1. Sizaya ke ngoku-1 ka-x no-1 ka, sibeke ichaphaza, sibeke ke nophawu. Xa u-x engu-2, u-y ngu-negative 3. Sizawuthi ke ngoku sibeke phaa uphawu lethu, sibeke ke nechaphaza lethu. Into esiyenzileyo ke ngoku yabona uba sibeke la machaphaza wonke abonakalisa ubudlelwane phakathi ko-x no-y. Ngoku into esizawuyenza kukuba sizobe umgca ke ngoku, sizawuzoba umgca. Lo mgca lo uzawubonakalisa ke ngoku ukuba bobudlelwane budlelwane obunjani, ubudlelwane obunjani obuphakathi kwala machokoza. Nako ke umgca wethu masimzobe kakuhle. Lo mgca uba uyawujonga ngumgca othe ngqo, xa ebizwa ke apha esilungwini kuye kuthiwe yi-linear equation. Xa umgca lo ethe ngqo uzawuthi kapha ehambeni kwexesha ufunde ke nangeentlobo-ntlobo ze-equations kuba kaloku eminye imigca mhlawumbi uzayibona ikekele, eminye uzayibona ijonge ezantsi, eminye izawujonga phezulu, ayizusoloko ingqo ime ngqo. Ngoko ke uzawuthi ke ngoku ufunde apha ekuhambeni kwizibalo uba kukho ke ngoku imigca eyohlukeneyo, kwaye uzawuphinde ke ngoku sicaciselwe ukuba le migca ithetha ukuthini. Kuba kaloku umgca nomgca uzawuthetha into ethile ngobudlelwane buka-x no-y. Kodwa ke ngoku loo nto asikazi uthetha ngayo ngoku, kodwa ehambeni kwexesha siza kude ke ngoku sithethe ngayo ukuba xa lo mgca enje ithetha ukuthini. Into endifuna uyazi ngoku kuba lo mgca umele ubudlelwane phakathi kwala machaphaza wonke ka-x no-y. Iyabona ke ngoku ukuba siyakwazi ubona ke ngoku uba buthini ubudlelwane ngaphambi koba sibale, ngoba ngamanye amaxesha xa sibalayo siye sijonge kakhulu amanani singaboni ubudlelwane phakathi kwamanani. Kodwa xa sikwazi uzoba kanje siyakwazi ubona ubudlelwane uba le mgca uyonyuka kwaye umthe ngqo. Ndiyathemba ukuba ufunde lukhulu kulo mboniso ngombono owaza no-René Descartes. Le migca manani ke iye ibizwe ngoba zii-Descartes and Cartesian coordinates apha esilungwini xa ibizwayo, kuba kaloku ibizwe ngegama lakhe, kuba kaloku ifani yakhe yayingu-Descartes, kuba kaloku waza nalo mbono umkhulu kangakanani. Ndiyathemba ke ukuba uzawuphinde nawe uyozijongela kwezinye iindawo but equations is linear. Enkosi.